yokanyana amosu amosa kamura mora mtie majo luo duto manje Eastern Africa. Ikisema Eastern Africa na ma, na kawacho Eastern Africa magojo luo maya Congo maya South Sudan maya Uganda maya Ethiopia maya Kenya maya Tanzania duto amosu duto duto agwelo uwe e channel na aluongo uwe e channel na miluongo ni Piny Luo TV Luo Show akwau ni like my video share my video subscribe my channel call Piny Luo TV Luo Show akelo ni weche moko kae gi dholuo akelo ni makokro akelo ni ma insect kae gi dholuo mondi neka ga gichal gi dholuo ko dholuo mora mora mare e pach e pinje moko wacha ni kaka chal mokuongo an gi cockroach cockroach waluongo ni olwenda dholuo ma Kenya wan gi jigas jigas dholuo ma Kenya waluongo ni mineme wan gi lizards lizards dholuo ma Kenya waluongo ni onyuogo wan gi house fly dholuo ma Kenya waluongo nango ngwe wangni wan gi bean dholuo ma Kenya waluongo nango kich wan gi wasp dholuo ma Kenya waluongo nango pino wan gi snail dholuo ma Kenya waluongo nango chameleon kamine wan gi grasshopper dholuo ma Kenya waluongo nango dede wan gi mosquito dholuo ma Kenya waluongo ni suna wan gi butterfly dholuo ma Kenya waluongo nango oguyo wan gi mantis dholuo ma Kenya waluongo nango nyaparuma wan gi millipede dholuo ma Kenya waluongo nango okolo koro dholuo moko unu luongo gi nango nyisa u kaka uluongo gi undiko e comment kanga